esidonisele ukubuya kona mama sihambanini ngombanani
kumele sibambane
kaungasibabane
alright mama bala
Thank you.